Wabedure odwa ni, ka odwa ni osemiyo wachiemo, to koro watoyo san me odwa ni. Migori kae, angeni weche ng'enye. Ji osebiro gi weche mang'eny, nitiere weche ma jomoko mawacho PDP, asebedo kacha ka winjo wach PDP. Tada nyiso uni jo kama, an Babu Owino, kakunena ni. Iwacho ni ondiek tin, to chamudho. Dhako be kata tar manade, to luth to lenyo. Jo kanisa akwa ng'uono. To kendo poto mar chak be ok tam orungi golo kech. Jo kanyanam, PDP was nothing. PDP is nothing and PDP will be nothing. And PDP is being overambitious. Kawacho gi dho ngere ne media. It's like an ant climbing the legs of an elephant with the aim of raping it. And it shall be multiplied by zero. Wang'eyo, chama mar ODM ka, mae chama wa. Current governor ma Migori, nodonje chama, nodonje Migori ka gi ODM. Koro nyaka wa respect Baba Raila Amolo Odinga. To anakwayo e wach BBI. Ang'e ni jomoko wacho ni rege no stop. Gimo stop en ni sol mar wuoche ma nyocho mielogo rege. Emo wuok e wuoche. To koro wantiere repair, wadu woke. Alafu koro wadi chako dunyo miel. Donge kamano, BBI biro to the court, the judiciary, must learn the mood of the country. The will of the people is the will of God. So the people must be respected. To the judiciary, you must respect the mood of the people. We have to go for a referendum. To referendum no must pass and it will pass. Constituency kaka Embakasi East, wangi 143,000 voters, wadego kura over 200,000 for referendum. Okalo kosoko kalo. Agon wero kama nojo kama kikamed sana. Kikamere, yo chuniki kimere kongi. Ataka opportunity ni mondo awe.